Ngiye kumico gome hamwe na karanga ego me tukubake Burundi ego me wakake
Eh onda kusabungisha ukandi ukuri
muri byo nkora kuvuga ibihe bibi byabayeho kuko abaririmbyi muri bo atiko taraba baronsa amahigwe yo gushobora gukorerwa indirimbo clip video ariko umunota wa nyuma barabivamwo abo nabo rero ntibyatuvuye ko ariko byavuye kuri bo twe twarabandanije no mugambi twari twihaye n'umugambi twaha twe twavuze imbere y'abamenyeshamakuru gushikiriza yuko kampani ya Linux Music ije gufasha abaririmbyi mu bijyanye n'umugabo wo kuririmba aba rero ndabashimiye muri rusange kampani irabashimiye kandi irabanezerewe nacyo gituma twiyumviriye gutegura bino biro kugira ngo indirimbo zanyu tuzibashikirize ku mugaragaro n'abantu babibona nkuko natwe twifuje gukorana umuco ugaragara nka kampani ya Linux Music Company. Ntabarambiye nagomba mvuge ibikurikira. Kampani ya Linux Music Company no musigiye kuba indirimbo zanyu ariko ntibisigura yuko imiryango yugaye ku bantu bifuza kubandanya gukorana na kampani ya Linux Music Company. Uno munsi abaririmbyi bipfuza gukorana natwe imiryango iruguruye iko icyo nicyo nuko no bivuga imiryango iruguruye kugura naho sukundi abaririmbyi bashaka gufashwa ata amafaranga bafise imiryango iruguruye abaririmbyi bashaka gukorana natwe indirimbo imiryango iruguruye ariko si byo ngiye kuvugira ngaha abatari bake bari ngaho imbere barabishingira intahe baza kubumva bamwe muri bo nuko aho dukorera barahazi ivyo tuzokorana nabo biracariho kandi ni byinshi rero murahawe ikaze abaririmbyi saba bonyene n'abandi baririmbyi bose murahawe ikaze kugira ngo dushobore kubona dukorana na Linux Music Company. Icyo ngomba kubandanya mvuga ni iki Linux Music Company izokorana n'abaririmbyi babyipfuza ariko twarasizeho ikintu cyitwa cya membership ni uburyo bumwe bugiye gufasha abaririmbyi gukorana na Linux Music Company. Ibyo navyo tuhaye ikaze umuntu wese gushika kuri office kugira ngo yumve ubwo buryo tugiye gukorana nabo bubwira ko se ubundi Linux Music Company abaririmbyi bazaba babyipfuza dufitaniye ubucuti nabwite ubucuti ibeyi cyangwa ibiciro tuzokorera ko abandi baririmbyi bo hanze si bo tuzokorera ko indirimbo zabo icyo cya mbere nuko tugiye gukorana nabo bisigura ngo tuzoguha kadi ya Linux Music Company hanyuma dukorane ku biciro byiza bitakuvuna kugira ngo umuziki wawe ushishikare gutera imbere ibyo rero twashatse kubibereka mu ntango ko twifuza kubafasha murabizi ko muri benshi ngaha bari ngaha nabo twaduganye ruguru nabo twararanye amajoro Linux Company ariyo ibafasha ibintu byose ivyo novuga ngo rero twarabikoze mu bwitange bwa kampani kugira ngo tubashikire mu ndirimbo zayo ikirenzaho rero ngiye kuvuga sikindi abipfuza gufashwa mu buryo bwo gufashwa hajya hariho email ya kampani bazovyandika bicije mu ikete babinuke kuri email hanyuma tuzosoma ubutumwa bwabo hanyuma tubishure ariko ku bantu bipfuza ko dukorana na Linux Music Company nka promosiyo cyangwa mu buryo bwiyaguye twabivuze yuko tuzokorana mu buryo bwa membership ibyo nabyo muhawe ikaze kuri office cyangwa tuyibasigurire neza amadukwane ku giciro kitavuna nkomeje kugira ngo sindabarambire Linux Music Company yarashizeho uburyo bwa membership ngoma ndagusigure muri runo buryo butandukanye iyo ufise card ya Linux Music Company hari ama company tugiye gusinyanira nabo ama contract tugiye kugirana imigenderanire nabo atandukanye ndavuze ngo atandukanye uko tugiye kubana nabo sukundi umuririmbyi azoba afise card ya Linux Music Company canke umuntu ari wese atando abo ndavuga yaba ishengero canke societe canke kampuni ico muno uvuga nuko dufitanye imigenzuranire namwe tuzokorana ku biciro byiza ku ma service atandukanye nka kampani ku yindi kubaririmvi na umuntu azafise iyo card canke n'undi muntu atandukanye afise iyo card tumuhaye ikaze kuko hari ibintu byinshi uzoronkera ko nk'ama opportunities ashobora gufasha mu buzima bwawe ivyo ukora ivyo urangura ndavuga ngo abanyamyuga abaririmvi ababaza abagira ibiki ibintu bitandukanye tugere guhaguruka muri iyo domaine kugira ngo dufashanye n'abene gihugu hanyuma dutezanye imbere twese akarusho n'akahe ufise card ya Linux Music Company hari ahantu uzogenda kugurira ikintu cyangwa hari ibintu uzogenda gukorera ahantu cyangwa muri studio kana ndavuga ku baririmbo ibiciro bari gukora bifatanywe mu 500 bakabikora ku 200 kubera iki partenariya ifitaniye niyo kugira ngo rero ubwiza bw'iyo card cyangwa bwa membership bwa company ya Linux Music Company urumva yuko hari ama profit menshi cyane ku buryo uzobyifuza gukorana na twebwe tuzobikorana kandi mu bwizigirwa atakidoga ku birimo ikirenza aho nagomba gusanura ngeze ibyo bintu by'ama card na membership nashaka kuvuga kino kintu baririmbye twakoranye ibikorwa na kampuni uyu munsi tugiye kuha amasede yanyu n'indirimbo zanyu ntibirangiriye ngaho turabaye ikaze kandi tuba nayo dukorana nayo Linux Music Company twaremeye yuko twifuza yuko dushikana umuziki wanyu kure ivyo rero twaravyemeye kandi tugiye kubikora bisigura ngo rero muri Linux Music Company hari ama event menshi tugiye gutangura tugiye gukora ayo nayo twifuza yuko bikunda tuzokorana na mwebwe bikunda kirenze ibyo ngomba kuvuga ni iki muri ya kadi uzoba ufise ya mu membership bwa Linux Music Company hari igihe uzosanga hari umuririmbyi ateguye evenement cyangwa concert kanaka muri icyo gihe usanga umuririmbyi atoza 50,000 muri icyo gihe iva n'imigenda dufitanye na Linux Music Company uzoshobora kwinjira ku 10,000 kubera ko ufise iyo kadi ya Linux Music Company rero turabivuga kuko ni ibintu tugiye gusiganira amapartenariya twarabiteguye twifuza rero yuko dukomeza kubashyigikira n'ukorohereza umuziki wanyu ibyo ndiko nabivuga kuri mwebwe ndabibwira n'abandi baririmbyi b'abarundi aha ndavuga yuko n'imiryango iruguruye ku baririmbyi bose n'indirimbo zabo z'ubutandukane ikirenze ibyo rero nashaka kuhereza ko ni iki gikurikira kugira ngo tunabareka mwica ndangiza n'ijambo Linux Music Company irafise programme ya competition. Programme ifise ya competition tuzoyibamenyesha. Ariko muri bimwe muri ivyo sije kwivuga ngaha n'ibi bikurikira. Linux Music Company izobasaba indirimbo igihe tuzokibabwira, izobasaba indirimbo ari imwe, ari zibiri, ari zitatu. Ariko nuko hari ibiciro bizaba biri kuzo ndirimbo zayo kandi kitabavuna aha ndiko ndabwira abarindi twakoranye n'abandi baririmbyi bose tugiye gukorana nabo mu buryo bwiyaguye umuririmbyi azafise kadi ya Linux Music Company Ignea membership aha ndahasubira cyane wari kuri indirimbo zibiri uzorihindirimbo zitatu usigurike kompetitive tuzogira nta byaguye ntabwo tuzogira ngo konseri ngo muhiganwe mugire benshi oya twifuza gusapotinga abaririmbyi muri rusange Linux Music Company ndabisubiyemo tuzotora indirimbo zanyu hanyuma buri mwaka dutore indirimbo yatsinze mu zindi ndirimbo zose bitakuvunye ngo wagiye mu makonsere waduze wasisabwa amahera y'iwawe kandi ugashimwe gashimishije ibyo niko nabivuga rero tuvuga ngo tuzofasha mu buryo bugaragara no mu bindi biryo no mu bindi bintu bitagaragara ashatse kuvuga iki ashatse kuvuga ngo nimba ari mu buryo bw'amafaranga tuzogufasha andiko navuga wa muri bibi ndazoba yatoro nimba rimwe mu buryo bw'ibindi bitagaragara dufate nkeneye gukora indirimbo nje muri studio ntama yarafise nkeneye gushutinga ntama yarafise muri shooting ya Dinox Music Company azoba ari amahirwe menshi cyane yawe watotse buri mwaka ni competition izo zizaba buri mwaka buri mwaka buri mwaka buri mwaka tuzabibamenyesha uko igihe tuzoba kigeze aha ndasura inyavuga hano hantu mpamagarira abaririmbyi igihe muzo kumva iyo competition ndabasaba ushaka gushyiramo indirimbo zawe 10 kugira ngo utante amashanse ubifitiye uburenganzira ariko navuze yuko akabiryaho kari ni igihe uba ufise kadi ya Dinox Music Company. Icyo nshavuga ni kimwe tuzotanga ukwezi ko kwiyandikisha no gutanga izo ndirimbo tuzabibamenyesha nihagera ariko ndanditse ko atari kera ariko nshatsababwira ngo uno munsi tubahaye indirimbo mwakoze twabafashije turabakorera nka Dinox Music Company uno munsi nabo tuje kubabwira n'ibikorwa bigiye gukurikira bisigura ngo rero Campo ya Dinox Music Company ntiyicaye irahari ku bwanyu kugira ngo ibafashe ibashigikire mu bibazo mugenda muragira muziki wanyu kandi ibashishikare ibafasha no kubateza imbere mu byankenerwa byanyu byose rero navuga ngo norangiza nshimira abaririmbyi nanditse kuvuga mu majambo make kugira ngo kubera umwanya wagiye muri mushishikare kandi twari na Dinox tuzobashisha tubafasha tuzobakwa inyuma nuko nabivugaye reka nsabe abantu bose baje gushikira n'abaririmbyi twebwe kandi tubakomere amashyi ku bwitange bakoze ku bwakirwa kidasanzwe bakoze murakoze cyane imana ibayanjaje.
Salut, abakunzi ba Isaac TV muramumeze neza gender meze neza ndashima imana ya nizere namwe ko mushima imana nkuko nanjye nshima imana so murabona nasi kimwe ku kindi cyangwa let's talk ako ni tukumwe n'abantu ati rero bimeze gute tuhajya muri conference de presse nkuko mubibona ko ayo masanamu aba ni bamwe mu bakorewe indirimbo na Dinox Music Company. Ok, ni club ina Imararungu. Nagira mvuga ngo ina karanga. Club Imararungu bakorewe ari bamwe bakorewe indirimbo baratamba bararirimba byose reka mbanze ndabaramutse banje
ego turabaramukije turamukije nawe ko baradukurikira naho bari hose
muri bande mubibwire
ego je nitwa Ivan Irakoze sanswe ndongoye urwego rw'imbyino muri association Kiritihari Imararungu
ok nawe
nanje nitwa Ladisine Radukude hama nsanzwe ndongoye urwego rw'intambo donc mu bakobwa bakuze muri groupe A muri association Kiritihari Imararungu.
Uramaze kubona abamasi bariko barakurya ukuntu baritonda bahita akisa mu Kirundi ukavuga neza rero nk'uko mubibona tutabeshanye asanzwe avuga
nuko nyine
turazinaye
urabizi nawe
hama byagenze gute kugira bashobora kubakorera indirimbo mwaza ko ikibaraza
bo mu bisanzwe iyi projet baragize conference de presse barayiransa hama aravuga ati abafise imbyino boza kutwira ngo bakatwitura tukabandika tugashobora kubakorera ayo ma video twashoboye kuza na twebwe mu bandi
barafashije ko ari iby'ikirundi
ego baravuze ati gospel ama traditionnel n'abandi bakora profile donc ku giti cyabo nabo bari bemerewe nubwo hata bashoboye kuza bakora ama profile
mwari mugiye yo mumaze kwita ba competition bivanye n'indirimbo mwari mufite kumva bari ibintu byinshi nizere critère d'abord bari
donc voilà là bako mérite mu bishoboye bakanaraba nyene ibikorwa byanyu ko ari byiza hama bagashobora kubashima kuko si bose bagiriwe iryo bako ryo kugira ngo batogwe bashobore gukorerwa ayo clip video
apa izo ndiri iyo ndirimbo babakoreye mbere ndirimbo
donc ni zibiri hariho yitwa Uburundi bwa kaka niyo mwashobora kubona hajya bamaze kwerekana hariho n'indi yitwa ibanga
ibanga
bayerekanye agaparti gatoya gusa ntibarayekana neza
apa izo ndirimbo nta zindi mwari musanzwe mufite mwari mumaze gukorera ku mbura handi
ego twari dusaba dufite imbyino zitari nke dufite njye nk'umusavyi twari dufise mbwira twari dufise niyo bita imigisha niyo banga yo yari odzo twari tumaze kuyisohora odzo
mwakorera hehe mwabishyira kuri ma reseaux sociaux canke mwagira gusa nkajya babahamagaye ibitamba
bon twebwe turafise chaine yacu ya YouTube ni association Kitere Mararungu bashobora kuhosherisha muri YouTube kacuraba hariko n'ibindi bikogwa vyiyaguye twakoze ahatandukanye hariko ama competition hariko ama video twagiye turakora byose turabishyira kuri chaine yacu ego
murumva guys mugende mubaranje nabanye vraiment batamba neza cyane entrete abantu mu minyutse mubarasa mufani
bon santa da quick
ah ni cyo gituma ni jye yahindutse yase hindura
bon wowe nta birebire ndabizi n'ugucokozanya gusa bon uyu yitwa Ivan birakoze njye nitwa Iradukunda na Justine kuva kera twamye turabagenzi kandi twarigana primaire bon mes amis d'enfance kuko rero bikubwiye kare naho kurambaza ibibazo byinshi puis twarasanze turisanga muri association imwe jusqu'à maintenant turacyari kumwe
mwese murabashe
yes sego
entre ta hari ikintu njye nemera ubugenzi bw'umuhungu n'umukobwa ntibuba
ushatse kuvuga iki ni ibisanzwe
swate ni sister brother cyangwa ni seri wawe nta
bindi
ngo bahereye kuva mukira abana gushika muraduga gushika murakura gushika mujyana muri kredini ibyo bisigura
yawo bisigura neza birumvikana twari ababanye kuva tukiri bato turisanga muri club imwe ubunye iri ni association niho wari wibaza ko dufana ikibazo
yagera nibeza ndimo ko muvukana cyane
burya byari
murabashe
akarigirisha akarigirisha
ok sinzi mushaka kuducishirizaho gato ijya ndirimba mbe bayita gute ama yayi Burundi bwa kaka siyo mwabavuze
ibyo
bavuga ama yayi
Na yaya mayaya eko mvuga ibyiza byawe eko mvuga karanga kawe eko nakabanga mundanga eko sozi n'ibiyaya
eko
yaga nakayaga eko ngura yaga yaga eko nico nakaranga niko kabanga katotuma ku Burundi bwiwacu bwa kaka eko nimuze barundi ego me twuba ku Burundi ego me bushingiye ku mico ego me hamwe na karanga ego me tukubake Burundi ego me wakake
ndagusabye ingisha aho kandi n'ukuri ndagusabye
Rabio micro nu te has.
Oh my god.
Niko byari bibi.
Umviriza ahubwo ngo agutwaye umugore. Ni wabara watikoma
Ndashimye cyane kuri iyi interview mutugirishije twashoboye kuyaga ku bijyanye n'ibyakaranga turavuga n'ibindi ndashimiye Isaac TV namwe bwe mwese uko muradukurikirana mudukurikirana no mu ma channel yanjye mudukurikirana ibikorwa byacu ni kuri YouTube Instagram Twitter Facebook post turakorera ni Association Culturelle Imararungu ndabashimiye cyane mudukurikirane cyane mudusupporting muzamugize neza
Isaac TV.